wani tarihi ake yi wajen shekara 40
Allah da yake ya abubu ba ni wannan shekarun da nan dan gora mu an ce kana zuwa nan masallaci
Allah ka ramba Allah ka dinga eh ba da ma sai ka I'm not going to be able to do that.